Kasiana, Gusoshan, every year, but Womo and some Nayamung Ryan, some for Fromo, dear Sabaya near Bet Miadri and Buta Yahoo, a sustainable development goal 690. Madame for Pagana Foundation, a de Boho, a call, Uncocotwa, any Tikesi. I know our German South, men see more our Bono, Mantam Nimua, Dom Cassie, et was he.
Omanfo kyeremwa na abura baako pɛ ɛne som enipa apem ɛne ahanum ɛwɔ nkokotua ɛne tikese ya wɔ mu nyina wɔ German South Mainstream ne mu a sesei wɔde abasobɔ ɛma Madame for Ghana Foundation sɛ wɔtumi abɛtu nsuo yi biama wɔ mu
no na yɛ tegese ne nkokotua na nzuo ho asɛm ɔde ne mayɛ na nzuo kora yɛ bɛnom ne na yɛnya bi na yanom nanso ne Madame for Ghana adaworoma ne nzuo Yanyan Zua, Debia, Yabena Biano, I bet a Bia, Bibia, Yamuan Jerry, and I say, by the Cassia, why am I and walk out to any Tennessee?
Send ye, you so near Hino, ye brep of Papa by Nagro. Off your phone bedroom, and Sua, why shall I done wounded? Auntie, Mada Roma, only assembly, Mada Roma, ah, Moody Sui, ah, but only empty. Auntie, Edia Sida. Nka bia ye kadia ma se ho aye adom se e ma ya nyi nsu ne da dua ye be num e dia seda e dia ma
enu achi nok Sunday atipo deputy country director our Madame for Ghana Foundation anoni adom kase etwetwe nkomo no okyere sentia obabe so manfo asene
ah e ma esa ko ye chi ne bi ma na mu fraya e ba ne se e bu se krebu ha o ma na japade na no ma ne project no ba no wa ye kama And I say, I'm crying because once I will be more than a month, my shoes here, or throw any idea what's up with you. Maybe no show, the Brina Mohana, Mushes, I said, Yeah, Kona, yeah, we saw your maintenance port channel. And you say, I told my son, Emma, and such a bar mount for maintenance port and there, we saw I had a year to make a crack crack. The back rooms are my be my own sampa. I'm waiting to maintain it. Japan, I'm wrong, you know, and you say, I wish I had a brother from Mushes, so I'm not.